Ukuba singanomzekelo we equations esa kuyibiza ngokuba uy ulingana no x simdibanise no 3. Into esifuna kuyenza ke kukubeka le equation yethu kumgcamanani. Masizobeke umgcamanani wethu onamacala amabili esa kwakubiza ngokuba y intercept kunye ne x axis. Siyabona ke ukuba kula equation yethu uy wethu unqumla ku 3. Nangona isilopho sethu se equation silingana no 1. Umgca wethu ke uza kunqumla kwisigaba sesithathu phaya ku y intercept. Masitsho siyibhale ke siyibonakalise. Uze ukhumbule ke ukuba inqanaba ngalinye phaya kula mgca wethu we equation usisisombululo sayala mgca wethu kuba umele ukuba u x wethu ulingana nabani na kwaye u y wethu ulingana nabani na. Xa sinokuthi u x wethu ulingana no 5 simfake phaya kula equation yethu singafumana ukuba uy wethu ulingana no 8. Nangokunjalo ke naphaya kula mgca wethu kuba umele zonke impendulo zala equation yethu. Masitsho siyibonakalisikelo naphaya kula kwesa sikali sethu. Masithi ke ngoku sinenye i-equation esiza kuyibiza ngokuba uy ulingana no minus x simdibanise no 3 asiyibhale ke nayo. Nayo ke le equation sifuna ukuyizoba phaya kula mgcamanani wethu singayenza ngokufanayo ke nanjengokuba senzile phaya kula equation. Siyabona ukuba nakule equation uy wethu unqumla ku 3. Masitsho siyizobe ke nale isibini equation. Isilopho sayo ngu minus 1. Loo nto ithetha ukuba iza kusuka kweliya cala langasekhohlo ngenxa yesaa silopho sethu. Xa usiya umtsi omnye ukuya ngasekunene kuza kufuneka uhle imitsi omnye ukuya ngezantsi. Xa ke ngoku kunokubuzwa ukuba ingaba yeyiphi na impendulo okanye amanani alingana nazo zombini ezi equations zethu. Ingaba ikhona na inqanaba apho zombini ezi equations zethu zilinganayo ngempendulo. Xa sijonga ke zonke impendulo ze-equations zethu phaya kula equation yethu iyelo impendulo zazo zikulamgca uyelo. Ezale ipepu ziphaya kulamgca upepu. Bake sijonge ke ukuba kulamgca wethu ikhona na indawo apho zidibana khona. Siyayazi ke ukuba phaya kuzo zombini ezi equations zethu zinqumla ku 3 phaya kula y intercept yethu. Loo nto ithethe ukuba xa u x wethu eliqanda u y wethu ngu 3 and kulapho zidibana khona. Xa sibeka u 3 endaweni ka y sibeke iqanda endaweni ka x simdibanise no 3 loo nto isinika ukuba u 3 ongasekunene ulingana no 3 ongasekhohlo. Nakule yesibini ke xa sibeka u x endaweni xa sibeka iqanda endaweni ka x u 3 kweliya cala ngasekunene ulingana no 3 ongasekhohlo. Sibe siyifumele ke ngoku impendulo yethu yokuqala. Ngamanye amazwi sikwazile ukwenza le nto kuthiwa yi-system of equation. Ezi equations zethu ke eyokuqala engu-y ulingana no x simdibanise no 3 eyesibini engu-y olingana no minus x simdibanise no 3 impendulo zethu ke zipha kulamgca yethu sizobileyo kodwa kuza kufuneka sizifumane ngokwamanani siyazi kanene ukuba apho zidibana khona ezi equations zethu ulapho impendulo zethu ze equations zilingana zikhona ke ezinye izindlela esinokufumana impendulo zethu kodwa ke kulo umzekelo sifuna ukuyiphendula ngokwe system of equation make senze omnye umzekelo ke ngoku ocacisa ezi equations of systems sithetha ngazo eyokuqala ke ithi uy ulingana no 3x sithabathe u6 esibini ke it uy ulingana no minus x sidibanise u6 masiphinde ke sizobe ke lezi equations kumgcamanani ake sizame ke ngokuba umgcamanani wethu simenze cacileyo kwaye simenze ngocoselelo ukhumbule ke ukuba sine x axis kunye ne y intercept ezisikhokhelayo xa sizoba imigca yethu phaya ku y intercept sibe no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 naphaya ku x axis sibe no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 masiqale ke ngale yokuqala equation u y wethu ulingana no minus 6 londo ke ithetha ukuba u y wethu siza kumbeka kweliyacala lingezantsi lino y aba negative sibe nesilope sethu ke esingu 3 esithetha ukuba xa usiya umtsi ngasekunene kanye kuza kufuneka wenze imitsi emithathu ukusiya ukuya ngentla abe umgca wethu ke ngoku kwale equation yokuqala uza kunyuka usuka ezantsi ngasekhohlo ukuya phezulu basimzobe ke nalo mzekelo wethu simbonakalise umgca onani wethu osuka ngezantsi unyuka usiya phezulu ngenxa yesasilobu sethu nakule sibini ke equation uy intercept ngu 6 loo nto ithetha ukuba umgca uza kunqumla phaya ku 6 kulaa y intercept isilobu sethu ke ngu-minus 1 loo nto ithethe ukuba xa usenza umtsi omnye ukuya ngasekunene uza kwenza umtsi omnye ukuya ngezantsi xa sijonga ke apho uy alingana neqanda ux uza kulingana no-6 sitsho sikwazi ke ngoku ukuzoba nalo spin umzekelo masimzobe ke sibonakalise siphinde sizibuze kwalaa mbuzo besizibuze kuqala ukuba zidibana phi na ezi equations zethu siyabona ke ukuba zidibana phi kuza kufuneka sizame ukuba ngobani na amanani amele u-x okanye amele u-y apho zidibana khona xa sijonga apho u-x angu-3 u-y naye ngu-3 kulapho zidibana khona ke ezi equations zethu kodwa asinaso isiqinisekiso sokuba impendulo yethu igqibelele kuba umgcamanani wethu besiwuzobe ngesandla makhe sivavanye ke nempendulo yethu ngokuthi sibeke endaweni ka-x no-y aba 3 sibafumeneyo lonto ke singayenza ukuthi sibeke u-3 endaweni ka-x phaya kulaa equation yokuqala siphinde sibeke u3 endaweni ka x kula equation yisi kula equation yokuqala kwakhona sifumane ukuba ngaba u3 xa siphinda phinda ngo3 ulingana no9 simanase na 6 loo nto isishiye no minus 3 sidibanise u6 loo nto isishiye ukuba ngaba kweli yacala langasekunene sino3 nakweli yacala langasekhohlo sino3 sibe siyiprovile ke ngoku into yokuba ngaba iimpendulo zethu zigqibelele kuba phaya kulaa ndawo besiprova kuyo kulaa equation yethu yokuqala u3 ngasekunene uyalingana no3 ongasekhohlo singayenza ke loo naphaya kulaa equation yethu yesibini ngokuthi sibeke u3 endaweni ka-y siphinde sibeke u3 endaweni ka-x loo nto esishiye ngokuba u3 kweliya cala langasekhohlo ulingana no3 kweliya cala langasekunene sibe sizamile ke ngokukwenza i-systems of equations zethu.